Ouais, il va te sentir.
Oh, ça va. Yeah, ma sœur, hamba, c'est pas l'excès, nous allons changer exam.
Oh, oh, yinde, yinde.
Il va en être cleaner là. Il va en être cleaner, le gars va
en être. Là, je vais vous parler. Oh, comment answer à mes trucs? Où vous tirez vos oeufs, ma gada?
Mina mangi cleaner, le gars c'est bien, qui finit sa polish.
Ha, c'est du. Oh, chaga, papa, il s'amuse, il polish, something, something.
Ma gang sakwazi ukuthi ngikline manje ngiyahamba fanele ngiyobe sengisesikoleni ngo-8 ngoba i-exam iyaqala.
Lalelaka ungamane ungayibhali kwaleyo exam. Imina okhokha leyo mali yalesi sikole. Kina lo muzi wami. Yabo Thenjiwe, Thenjiwe. Awuzukungifudumeza kuseni. Yenza la, kina la ngaphambi kokuthi uye esikoleni. Khona uzokwazi ukuthi uma uyintombazane ufuke ukline. Angizukudlala wena.
Hawu, ma ngicela ungcono ukuklina mese ngibuya kwi-exam.
Ngiyakutshela nje Thenjiwe. Yini ayigcobisa?
Ngifake u-light brown polish.
Hey!
Hayi not that. Phela benginganayo into yokufaka o-cream laba babizayo.
Thenjiwe uvaselina ngiyawuthenga la endlini. Uvaselina ngiyawuthenga. U-light brown polish uwugcobela into ebuba.
Uvaselina ungenza ngigcwebezele bengifuna nami ukuphophotheka ngiphaphatheke njengezinye iy'ngane.
Lalelaka, angiphumele. Into uzobuya la endlini kunjengoba kunje. Angeke ngize ngithinte lutho-ke namhlanje. Uzongiphuza inyongo wena. Phuma la. Angazi nale nto oyibhala ukuthi uyobhala into ekubukobani.